Ngana yendo kwera gamba kugitabu kibirengyo kenda urukaro ikumi ngo kobo hello kwe kobo tanga kugunga nyi no kumanya muhore ngo ngunguri
Kugira abantu bose bakwihe inshonge n'inshonge irabahita